kuna mata
majeri
vari kudana mwari pindurai mina mato
munoziva
zviri mumoyo
munoziva
zvaremera moyo zvachemedza moyo yevana venyu
munoziva
zviri mumoyo Zvaremera moyo Zvachemedza moyo Yevana venyu Chemba nemi, notarira kwa muri, ishe wa.